Duality by Slipknot.
I'm not gonna make it! Dun dun dun. Dun dun dun. Dun dun dun.
Yay!